nibyo ico kibazo kimaze imisi kizakiravugangwa ariko nagira ndabibutse gatoyi yuko igihe Burundi bwikukira Burundi bwari bukiri ku ntwaro ya cami ama muri buka yuko umugambwe wari watahukanye insinzi ico gihe wari umugambwe iprona mu civugo rero cariho yari imana umwami no Burundi nimwagenda hajya kunatemwa bamushingiye muzosanga ko arico canditseho ariko rero mugiye murakurikirana kahise k'igihugu igihe havuriyeho intwaro ya cami hagatangura kuza intwaro za Repubulika ziciye mu nguvu mu gikenye niho rero baca bahindura ico civugo bakigira ubumwe ibikogwa n'amajambere ico civugo kirakora imyaka myinshi no vugirenga 30 kuko haca intwaro y'umugambwe umwe ari umugambwe wa Daskana iprona kweri ico gihe umugambwe watwara wari no ku butegetsi amateka y'igihugu mu ntungu yari nk'amateka y'uwo mugambwe nyene ariko rero nubwo biri uko nashaka kubwira abarundi n'amakungu batwumva yuko ubu icivugo c'u Burundi ari ubumwe ibikogwa n'amajambere ivyo ati none ga muvugizi wa leta ubikurahe ni mu ngingo ya gatandatu y'ibwirizwa nshingiro naje ndagibangikanije no basomera ako gace kugira ngo ntagire gusubira kuba ayandi mazinda ingingo ya gatandatu ivuga iti intwaro ya Repubulika y'u Burundi ikomoka ndabeshe cyonsome sijyo dovize n'ubumwe ibikorwa n'amajambere ibaratikira ndaza kwiraba ni 11 mu ntunge naye nanditse atariho icivugo kivuga kiti ubumwe ibikorwa n'amajambere nico civugo c'u Burundi gushika ubu nicahinduka muzobimenya tuzaba turi kumwe hanyuma ubwa kabiri mwabajije muti none mwamugomba kuzana intwaro ya cami niho rero nari ngarutse nanyuranije ingingo muri antunga niho bavuga ko intwaro y'u Burundi ni intwaro ya Repubulika no kuvuga ni intwaro ikomoka ku bene gihugu ingene nabwo ubutegetsi bushike bushikwa ko buca mu matora ariko rero mu ngingo ya kane baravuga yuko abarundi nibabishima bashobora kugaruka ku ntwaro ya cami amategeko nayo narabitegekanya ariko nabyo nyine bica mu matora mu majambo make rero uko byifashe icivugo c'u Burundi nico ndabasomeye intwaro ni ya Repubulika abarundi nibabigomwa bakabona yuko koko bakwiye kugaruka ku ntwaro ya cami bazobicisha mu matora niyabikizovamo nimba zoba muzokimenya